njalo luyagregama. So okay, ngizala badala bakhale kwathi kwabhlungu imiqala imbekwa yiseko nayo seyanyamalala sihlimihlane zolo sesayika lokhala siza silahlekile siya kwajabalala badala bakhale kwathi kwabhlungu imiqala imbekwa yiseko nayo seyanyamalala sihlimihlane zolo sesayika lokhala siza silahlekile siya kwajabalala kuthi ulutsha ligotywa selula kaba siyabagoba nxa sibadlungula ezibhlungu siziqhelile asitalili sifihla imihlane zolo asazili uthethe xekwazana imali yendodla bani abazukulwane uzobodla igalabani semlambo amantombazane ngaseyotyatyambo impendulo zobomi zulisize sizikhalo ngezikhalo kwimizi ngemizi ulutsha zizityobisi sithele ngathi sithele ibisi emangcwabeni kuvelele bawusithethelele abakrelekrele baphelethele ukufa maphele nanamhlanje nabo zala umncwabo sobalulekile angumpula ngabakowabo ihliza abantu ingcolile ngamatyala zingcolile sina singatyango ndafuneka sigotile nanamhlanje impilo ngemilo ngemali yezilo elisiluba into emihla ngemihla kunasizini bula abantu abamsula uthathe lwizini uboma kuze exabisweni ubuyela umntu ayiyo nesekoda ucinye umphefumi nangathi ucinye ekhona Late-Rex-Zedeta, support, Left-Dagger-Tootsie, yabo? Chat with me, I take a track, yeah, take a track. Yee, it's Bambiza Bang. So, the trailer and the great is in the hook, yabo? Can't see Bambiza Bang, it's Bambiza Tootsie.
Okay.
Bambiza Bang.
Bambiza Tootsie. Jesus Christ, do you feel it?
Mamela bazali, mamela bani. Kasi mbosa stani, zaba mbani, mbani kwa kebukani. Kasi